criminals, kaluwore gi dho Michael Ogola. Planning, kata mana bombe makoro wach ni ichiwe license ma joma gedo gi. Ang'o mwinjo bed ni timo mondo magi koro tiek chuth? Nikech ka wang'iyo masira motimore Madhare, nye en gima opoji. Seche mag otieno ji bedo maonge kod nyalo mar konyore ahinya ahinya. Nikech samoro mudho lil, samoro stima osedhi olal. Pino bira nyora, oingo ji. Tiyudo ka samoro, nitie ng'ama nowinjo bed ni geng'o ji mondo kik ged kata kama samoro kama ji ogede. To ochiw license mogedi, ma approval obet. Mibadhi, siasa, gi milum pesa. Ere kaka osebedo ka inywa piny.
But, ngini tinaluongi ni nyang, nikech nyocho chamo kodi nyang. Gima timore mana kaka Ogolo wacho, thothne en mibadhi. Thothne. In fact, emomiyo bende ok winji kata ka blame contractors. Nikech in contractor, osemii BQ, omii chek mar kaka yorni owinji ger, kaka odni owinji ger. Timii contract mar million achiel mowinji timgo tijni. Tewi milioni podi nyisi ni mondo mi idwok iwar wiye chiegni madhi mana nus mondo idwok ne ng'ama omiye go omi contractor. Kae tidong gi pesa moro matin. Koro in idwa timo ang'o? In idwa thecha thecha mondo kamaka ni yo ni kanyo kata ni oger gino. Koro iyudo ka safety mowinjo bed ni iketo e kit gedo mar ndara kata gedo mar ot kata kumigere ot. Mano makosa mabiro nikech mibadhi. Entiere national government, entiere county government. Kendo kuond go te, ana wacho ga ni kane watimo devolution, nwa devolve corruption. Onge gima nwa devolve kata chiel. Nwa devolve corruption. Mwagolo malo ka, tuatero piny. Omiyo bende ji pode inyore malo, ji pode inyore piny. Mana nikech mibadhi. Majogo winjo bed ni itero e court. Nikech pinje maoko, ka masira bila na otimore e gimiluongo ni out of negligence. Mm-hmm. E negligence yan kango gi dhuluwa ni ng'e mana gi kisuba. Ma ni kaluwore gi nyao mar ng'ato, kaluwore gi galruok mar ng'ato. To moko bende ok en kata mana galruok. En mana maundo mitimo gi wang' teko. Ikao pesa ni odhi ka mana winjo bed ni gero yo mita makama. Mm-hmm. En koro oketa kata gimothechore. Kaeto portal debate kanyo. Aura kabiro yuayo in kiako nigi mtoka inyumori e bugo titho.
Yes.
Kuond moko e pinje moko, iyudo ka jatend migao, minister mantiere ministry no, resign. Nikech gimoro timore, teno timore kaluwore gi negligence mar chakre engineers mana nyisi ka jok machiwo license mana wacho ka jok matimago. Jogo te owinjo bed ni either giresign kata iterogi e court. Kaluwore gi negligence. Ka Ogolo gimoro ni ngima dhano olal, kata mwandu okethore. Mago timore. Owinjo bed ni mago timore e gik mineno ma nikia ni mach owuok kama nade. Mach manyocho nowuok e Mbakasi cha. Sani ng'e ni bende koro ji wiji dhi ka wil kode. Pi manyo otero ji Madhare, moro otero ji Kitui. Sani walokore ginene pi makoro otero ji Gwasi. Ikiny bende kamoro wanachiwo gi wach machielo. But ikapo katieko, kamoro ang' ni ng'ada. Mm-hmm. Kiny nyithindo dhi e skul. Ma to an awacho kaka Mark Matunga. Mondo mi jonyuol te gi nyithindo te owinji. Ka koth ochwe, ma aoche moko ywak, kik igol nyathini nyako dhi e skul. We mondo bedi. Nikech kanye koro kubro chako ywak ni nyithiwa no idho mtoka makama kata no tinga piko makama ta ja piko ne dwa ng'ado kodigi ne ta oro dhi sirikal saidia sani to koro mi awacho ka piny pukuru ka koth ochwe ma uneno ka pi okuot. Mm-hmm. Kik nyithindo odhi e skul, we mondo nyathi obedi. Ka en nyathi ma ng'ado oro, we mondo obedi mondo mi kiny ne ka pi osedok piny e koro kodhi. To ka koth ochwe ka giseronjo ei skul, jopuonj oketgi ei skul nyaka pi dog piny e koro ka gitim ang'o? Kik ketgi aketa ni un koro osegonyu koro dhiuro dala. To nyathi dhi dala to dhi odonje ajali. Magi gin nyithiwa matindo tindo ma ok ong'eyo ni pi chal nade. wang'e anena wachno. Ang'e ni sirikal wach nyithindo dhi e skul, nyithindo to dhi e skul. To ka koth ochwe, nikech kodhni sani chwe e ngas mamalo. Atieko kawacho niya.
Yes.
Sirikal koro nyaka ti gi lony masani. Nikech ambi ng'e ni an weche na gin weche mag mbui mag computer.
Yes.
Lony masani manyalo miyo sirikal ng'e ni kiny koth nochwe marom kama to nokel pi marom kama. Miyo japiny tang'uru e area ma kama. Nikech nyocha chieng' Friday, koth nochwe e Homa Bay County mangima. Koth ma kade itiyo gi lony masani, ma itiyo gi gimiluongo ni artificial intelligence, kata itiyo gi computer. Owinjo bed ni ng'eyo ni kiny koth dhi chwe Homa Bay. Ok moro miwacho ni kiny kia ni kor lwasi nochal kamano. No, mago sani ok gin gik makoro wanyalo tiyogo. Nitiere technology minyalo ng'eyo ni kiny sa makama,
yes.
Sa deko kinyi, koth nochwe nyaka sa beach, to bro chwe kiwango marom kama. Mm-hmm. Kaeto koro jopiny ng'eyo.
Right.
Mano gima nyaka sirikal chak tiyo godo sani. En hayo maber ni ambeda seka utulo na mwabedo gi General again in the Colonel Charles Owino, my jatend emergency response. Ma nyise ni technology ni nyalo konyo kama, nyalo miyo predict ni kacha aora bro biro kama, na bro kuot kama, gionere bro timore kama. Mago gik manchiere. Manyaka sani koro sirikal, kao ki power mambele mono migiti gilony manyasani.
Ero kamano, aparo ni ber kakoro sirikal, uchako ngaro digiri eki wiji maglonya.